are possessing the nations.
And I'm not changing my answer, my to do say the zeal of the Lord will perform this. Yanko pom modimo and a bay. I can't answer no Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. Sa quotation aye, quotation be a cassafa Yesu Christu. Na wo eh. Isaiah shen kombe bre efa Yesu, ebi fa na wo, ebi fa na juma, ebi fa ni wo. Na quotation way de ekasafa Yesu na wo. Na Isaiah ehye nkoma fa Yesu na wo ho. Ensemu a okaye efa ho se obewo akokwa bi aman. Na sa akokwa na obewo no no quality so de ma no ene ne ma nipa no ba beye no. Se ode tutu nipa dwene ne nipa nti ase ho a entumi nye ho. Se ntini se ne ma okafa nipa na obewo no ho no. Eye niyama nipa dase ni biya ntumi enya sa quality simu. Nenso okasa ya obe wieno. Verse 7 ne wieno no se. Samse mu inyinano e nyanko pomodi mo ena ebeye. Odofu minim niyama e koso wa brabo ma e ya udin na e ya use. Biribiya ntumi mwa e nyanko pomodi mo ena ebeye. Hallelujah. Ya hwia Isaiah ansemwa okeka ye no a efa Yesu anan nipa wo bewo no ho a na edi kan wo se his government will be on his shoulder na hinie beda ne mati so enipa ben na ye wo no a ono de ba bi obeduru bia obetumi adi hene enka nipa fam enye possible na eto so mienu no wo se ye be frere ne se mighty God onyankopon tumfo adofo no enipa da sani ntumi nye nyankopon. Then so Isaiah say, but when the people are, it didn't ever friend say, "Onyango pontumfo." Isaiah say, "Ya be friend say, Daja." Now she say, "Ono dia oba sasi swa oba ya ija onchemuda." Then so the people are ya ija biya ne mreswa no wewu. Isaiah say, "Ya be friend say, Prince of Peace asumbiye hine." Now she say, "Ni pa na oba no ono dia ni a oba dis hine wosono eni asumbiye." Inka ni pa from we entimi nyaho. Isaiah say. Na hinie no ebetre na dia sumdua ene awie yaba adofo mu sabre na Isaiah hye nkom migiri se nipa wo ho no na wo hwe nsem a ɔka no a anka ye wonti nenso obewie no se nyankopɔ modim mo ene beye ade be na aye dindindin wa brabom ebia wa ware mfie bebre ni awo ma wo ya pa ba nyankopɔ modim mo ebeye ne aye yetu obi awodi afri ne yam a ɔma ne wo ye no ne modim mo be ma wo nso so obewo minime bia na wanyina wadwene wose sabre di obi nwaro odofo me hye obo ahye nkuna se wonyankopom modim mo ene beye ebia na wani so ade hunu bia eso opese obeye adwuma kasee bi ani so ade hunu kasee bi si wani so nanso unhu kwanya abefa so fa wira hye nyankopom dan wani kire no the zeal of the Lord will accomplish this enye wa ho odin enye omodim mo enye utumi ne mum sa odo ho to sa nyankopon na ne modem mo etima ye wu nipa na ye frɛ no nyankopon tumfo no dia obɛsesa obɛma ne ye wakafo abrabɔ ho no abam ne ye agye ne di no oyɛ nokwafo. The zeal of the Lord will accomplish this. Hallelujah. Minim adekodia ekɔso abrabɔ mu nanso minim sɛ menya nyankopon a oyɛ nokwafo sɛ ugya ma no ono ne modim mo no ene awie enipa modim mo ene wawie but nyankopon no ne modim mo ne awie kai se obuo ye den e wo nyankopon ni na urade do efrem osofu simon antwi amen.
We are possessing the nations all over the world there.